Tigwilane manja, tigwilizane, adani atuonse, atagwa pamapazi atu, chomwe timange patiko, chitamangidwa kumamba. Zaka zambilinu, satana wajatile pelete, koma mkwati bwiwa yesu, buye alindi moyo be, monga silika la mpamvu, tingo guba jamsogolo, kukonje tankondo zonse, Sitting a conjecture, poti.